kwa ba eba Jabez TV so bo mali asa ba subscribe ye YouTube channel no e Jabez TV GH Jabez TV GH misra ko YouTube wa type Jabez TV GH for GH ne ka ho ansa de work wrong direction e yipia mi subscribe no so kokko no mi asuma ye na adoma na wan chen sa so mi aso video bi e beto mbi ano woni ni pa be di Kenya ansa na fofo so etumi ne bi ahwe sa so na ko ye Facebook page no so ya no so ye Jabez TV GH sa and also be following na videos no wa like share na for comment e bra na afoforo so ntumi nye bi ehwe sa nwe mo we e na ye hia ehwe onche o ya man ya nkopon e be share and in saving in social media Ghana no se ya dia no to so se ye ka ho asem a we mwefu a obechia na in saving in social media a e security e ko e ba and se e nyina ye nwe be ma a otwa mu ye fa no scorpion and funny in eda eye kasafoni wey so no scorpion hu se mi abetoto jo abantin eye edra ene se akonfo akonfie se nka mu kwaji ne hu bibi anese mu kwaji ne sika otumi se ono so no wo sine mu no onye mresa a obetumi abaji ne bibi enti scorpion ne sa akonfo ya aye kire eye an robes no ene omugo so se omo mu kwa mu nji ne bibi enfini se ama na mso ama ye itututuo etumi be mu a ene we ka se eye mi nua be ma ana se enyina ye nua be ma e scorpion a otwa kuma odu movie an kofo ni mi se eja ye Jack Chan fri eye China ono ni Jack Chan na wo Ghana ha ene onda konfa no chia sabi sabi de mi oda no mu odin ajinyame na obe mu nsem we esi ye ne de na ye njindi because Ghana no really mistake asem bi baba bontia na asem na nya ne kwaso na nkofo e keka na sa but we no ye bo pini mo ne hu se asem no se bio eni enyan se yanfa pa bo ndi eni obe ma ne chi a eni obe ma no e betumi ahwe ne kra na ensem we beto jo abontia no e na Jabez TV GH se di enyan ma bu kwen mu e na ye se ye bo pa pini mo ne hu ensem die e ko ba ye e ne se Ghana ha na sisi a ye wo no Ghana ha no sebio wanka so amon ho ban ya obi ene obi tumi abon ho ban because of say sisia na enume ekosi enu utie eye de ekoko wo ekyira utumi say scorpion na ona mo no sebio onye de abrewaju but onu ko yetumi abonutio so che say enti se Ghana no wo ye nipa bi ti say mia mi gina ya ma ya sele mi gina ya wasam de e mobo unu obi a even kwa so na to kwa na wo ko police station kwa kwa kan kwa e problem sisia na ya abonutio ne nipa kwa na e pa hwehwe omo no before na no ho ntɔ no na ne nipa kɔ dwane enti ensem we ne beto dwɔ abɔnte no in fact ye kuma wudufo ɔmo ra ho pa bela samoa na na mama brown ene ɔmo ɔmo no mu twase ne bebre ene ɔmo mpenifo ne bebre ɔ sɛ bi ɔmo ra ho sɛ eba ne sɛ na kɔnfo ye ɔmfo etumi ebedi ɔmo nua bɛma ɛyɛ bɔne sɛ a bɔne no a ɔmo de di no ɔmo hu nipa kra ɔde sɛ ha bɔne no edi no na ye bɔ mpa ɛsɛ wade pa sɛ ɔma na kwantenten ɔma na hoɔden sɛne ɛbɛyɛ a wobɛtumi arecover ntɛntɛm ɛnti sɛ adeɛ a adeɛ a ɛnini ɛna ɛyɛ ɛyɛ kuma wudufoɔ na akɔɛ sɛ kuma wudufoɔ no nsɛnsɛm bi ɛbeba a sɛ Ghanafoɔ bɛkɛ a saa na ɛyɛ yɛ nyina yɛ nua bɛma ɛyɛ brinks nkurɔfoɔ bi kɔwɔ no sɛ kan yayaaya ama brinks ɛfiri mu mu yɛ young guys no ɛm sɛ akɔɛ mɛyɛ sɛ saa na yɛde yɛ ɔho brinks ɛne obi nya issue the same thing ɛna nipa no awon mmienu ɔmo fa n'akyi a ɔmo wɔ nsɛ kan yɛnua bɛma na toa nananom wɔ nsɛ so saa ɛna ɛyɛ ɛhape ɛyɛ yɛnua bɛma na nyankopɔn ɛna yɛde n'ase sɛ ɛnɛ a mekɛseɛ ɔda so te ase a biribiara ntumi ɛnyɛ no gidigidi a ɛkyerɛ sɛ ɔbɛfiri ateasefo asase so mesrɛ wokɔda na wobɔ mpaeɛ a kae wonua bɛma ɛyɛ scorpion a ɔtwa kuma movie and picture ɛda kasafoni wei so ɔno ɛna sɛsi a yɛka ne ho asɛm sɛ ɛho akɔdi awie mu a sisi ano ɔgya ayɛsɛ ɛwɔ ɛyɛ kɔmfa n'ɔkye nsɛm we ɛbɛtɔ dwane deɛ ɛne mpanimfoɔ bebree di nkɔmɔ ma ɔmo kɔmfa mi sɛ ɛnokorɛ yɛatie ne deɛ ɛnokorɛ ɛyere ne na mma nyinaa ɛretwa dwadoɔ sɛ sɛ nyankopɔn ambam ne sɛ ne kunu no ɔfiri mu a ɔno ne pila ɔwɔfie a ɔtɔ nuano ma ɔmo nyinaa di ne sɛ ne kunu ɛbɛfiri mu yɛyaayɛ all just because of sɛ an robbers aba ne so sɛ ɔmfo ne sika mmra na ɔanya ama no a ɛsɛ ɛbɔ ne tuo nsɛm no deɛ ɛyɛ ase fim na ayɛ awerɛhoɔ so saa nti yɛn nyina ne nua bɛma scorpion ne ho nsɛm a yɛnsa aka ɛyɛ ndra na yɛaboaboa no a yɛde abrɛ mu no ɛda mo ase Midin de Jabez of Rampon Samensa, or wait to me from Jabez Mensa. May I say, Macram, bye bye.